Enwoma sua wa kensie sronko a wo hyehye ma desua fo the universal concept of mental arithmetic system. Wo twan din tia se okmas. De to so du mienu. Sa national competition ye odi hye so the Pentecost Convention Center. Ka so mpotamu no anapani pa managing director Emma de Meyer Education. Ora garage gabani HMU ye se omai bian kankore ne mpuntio ne sikasem ne manfo so mpa brabo. Se betume agina brane. Na twa mfoni pa sa minor dachi. Ni yiye ye betumi agina no de ahia pa biye ne se wonom ngoma suamu enkoye se buku mu nsem ya ye akire disua niam adwegu ne kire mu etumi akohwe egu nkrata aso akwaje max ne emum adisua de no aye de nwumanwuma wo montene so suahuna wonom ahia de to onwuma mpon enu bi na se de tete esukufu a ema oman ne hunu se oda akire papa bi enti ye nsua de nwie enkodila aso nkopa adwuma ne emum ye cha de suan foa de mu wo wie nie etunya ko biebie ko nwuma ne mpo de wo hono mu so tme ko se mu kina metutu mpon echre mu se awofo wepie mu de 12th national competition ya se biye nyina enim chre ne gie ene ne da so se o ma no e da chi besi ye fri se kwan ya fa so agenim de e da na di wo hano mu no chre se wadwim abobe e kan be bo gan na nwuma suan panimfo abaso so de san hye sronko ba ye mental arithmetic system wono mu so mu abo abie me so abapa
a flower came to win a king order. These cities are not big commercial hubs or known as very big centers for education. But you can see that Lucimas has gone down to the roots of Ghana. The smallest village in Ghana, they enjoy Lucimas and they see the benefit. And that is the benefit gives them confidence. And that confidence will later on come to make them very successful.